Asante sana, asante, asante, asante. Naomba hivi, mgeni akisha shukishwa, gari linaenda moja kwa moja, tuwache nafasi ya mwisho kwa kinara wetu mpendwa. Na timu zetu ningeomba zijipange sasa. Check. Mara rio wawinjire kama adu Ken kindly jomo chung mbele kae uae urukanyo ute security hapa agare kila mtu moja aondoke hapo hakuna kazi mko nayo hapo hiyo ni nafasi ya wachezaji na wageni tukubaliane heshima heshima idumu kila mmoja hawa aondoke kabisa agare tafadhali ngato kikchunka Sio kwa ubaya ndugu yangu. Tunawapenda, tunawaheshimu. Kazi kwa mpango. Please.
Yeah.
Alafu tukubaliane hivi.
Yeah.
Wacha mheshimiwa anajua mahali anaenda.
Yeah.
Hii mambo ya watu 20 kusindikiza mtu moja ni mambo ya zamani. Wengine pia saa ile tunahitajika pahali ya ile vitu yetu ya korga kor na hatuwaoni saa hii vijana 20 hapa kuingia mtu mmoja kwa heshima tafadhali nyinyi mmezuia hapa rudisha hiyo watu chini na uache hawa official cameraman wapite hapa ikue clear muondoke hapa nyinyi Hatutaruhusu ile mchezo ilikuwa jana ifanyike hapa. Hii stairway ikue clear. Hiyo stairway ikue clear. Kila mtu aondoke hapo. Asante. Hiyo gari isimame na ishukishe kisha msafara wake baba na upate nafasi. Iende moja kwa moja tafadhali. Iende moja kwa moja. Hiyo gari iondoke tafadhali. Tukuje mbele. Asante, karibu sana. Tumkaribishe kwa makofi kinara wetu mpendwa. Engineer Daktari Raila Amolo Odinga anaposalimia timu zetu zote akikaribishwa na sports officer Kale Collins Kwanza atasalimia timu zetu akianza na Luo United Kikosi ambacho kiliteuliwa kutoka kwa wachezaji wote wa gatuzi zetu za kanda ya Luo Nyanza.
Kingi yukajo papakanyo kumaberi kabisa. Ineno kaja kwa mkuru moso. Jotugo kini Luo United kachi alikiti marwa. Margor Maia, kingi yukanyo mose, yumakende, gini kachele governor Marwa, Mahoma Bay Gladys Wanga, wani governor Mombasa Kanyo, wani governor Kisumu, wani kanyo kachele kijotelo, madongo dongo, kalu wana kakendo gidi mosno, eni mos makende, kaila nunigo maler kabisa, dokumado luo, ilungo ni luo, luo, luo. Wana nukani mbosu wakati mabere kabisa. Team Marhoma Bay. Team Marhoma Bay. Team Bare. Luo United. Team Bare Luo United. Kachele ki Team Marwama. Noka okombe marpinyi mangima mar Kenya. Gor Mahia. Moroko nanga marachar kacha. Kingi yogi giro kore marachar. Marachar der. Kabisa, timu marumalo kono, kama Moluor Magik, Raila Amolo Odinga, kaachiel gi Deputy Governor marwa ma Homa Bay County, Governor Mombasa, Governor Kisumu, wang'isi ni all governors from Luoland kaendi, wadonjo kanyo maber kabisa. Pangore maber ahinya, samo uwe ni endi. Kika uthulo makende ingiyo. Kaka Gor Mahia, team marwa, manuka okombe, Kenya mzima, kendo no yobo, gi points kanyo, mambili mili mili kanyo, hindi point achiel kanyo. Warwako team mar Gor Mahia, Homa Bay kaendi. Achila chile tugu mar pap mar Homa Bay. Achila chile tugu mar pap mar Homa Bay. Raila Amolo Odinga, Homa Bay Stadium.
Yes.
Wanuka jakomdi mbalo, chulipa pacha.
Sasa kapteni wa timu ya Gor Mahia anaelekea na patron wa timu ya Gor Mahia kuchukua kikombe ambayo waliishinda ikiwa ni kikombe cha ligi kuu hapa nchini KPL.
Olika chelgi captain marwa mar Gor Mahia manuka ukombe uchotingo malo Gor Mahia kugalo kugalo anenuka mwalur mugi ker marwa Aose tingo kumi malukacha, Raila Amolo Odinga. O tingo kumi malukacha, kamara mara maintiere. Fuwae malo, fuwae malo, fuwae malo ni kermarwa. Mani lungo ni Kenya Premier League Trophy. Asante sana, hiru kamano bermar kabisa.
Na sasa niombe njia safi, maana kikombe hiyo, anakuja na kapteni hadi kwa jukua. Wote mulio simama hapa mutupatie njia.
Ikiru kele achila chiel kubiro kode kaendi kedi kwa nenga dangata mochunge yokanyo sami kele kachili kapteni gija kom Honorable Raila Amolo Odinga wakweni mwadu chuthulo makende mwondo onyal kelo kombe eyo makende anenu kaja luo kauthulo makende. DJ DJ weka muziki.
Yora mugi oginga jumo ya ujela manyaka nende wazungu zero oromo telo nejo Kenya rais marwa ngani simba uda logo mbura ila nigite komoro uche kumare Uda logo kalo kwero oginga unu Oginga nindo Yoka juango yuakaduwa warumo yawa Ruoto balo Ukilo tinga uonya lego amolo yoro Simba muamo Amolo talo musa waro ganda Raila neno Kendo tango toge sigu modonge junge
Asante Tayo ganda
Asante
DJ. Na sasa wananchi wapendwa, kikombe hicho ambacho Gor Mahia ilijishindia imefika hapa jukwani huko ikiwa amekabidhiwa na kapteni wa timu ya Gor Mahia. Sote tupate kuketi. Tuketi. Na sasa hatamu tunazirudisha uwanjani kwa itikadi ya kuanza rasmi kwa mchezo huu.
Wadu wakibabera inya, kalu waregi, okombe usekeligi team marwa Gor Mahia, kenidu wake studio kama yu makende, mwadonyalu winje yu makende, kalu waregi dogwa, mardo luo, kendo obro kete mwadu timre yu makare, kalu waregi chendro mantiri. Opira kundi wa chaka cha maberi kabisa. Kendo kingiyo timbi ya Rio Mantiri. Wanigi timu roko nanga marachari kabisa. Enti maru wa mar Gor Mahia. Kaso wanigi timu mar Luo Union. Kata Luo United. Mabedo roko nanga mabiro mabiro makwar to kwar. Nagama mintiri kanyo ino koi. Wako rema chari regi soksi. En luonge ni pink, kanya luonge ni pink. E dholuo luonge ni? En mana pink no. Aya. Asante sana, mpira chakore kacha. Waneno ka, kingiyo kanya neno ka, Collins Kale, consult kanyo gi, referee gi uwe kanyo, gi wacho gi winyore dakika. Kingiyo malo kaindi, moluor mugik, honorable Raila Amolo Odinga, stadium milungo Raila Amolo Odinga, Homa Bay, opango bere. Opanga maber kabisa, jogo mosore jotugo mosore kacha. Kineno ka timbe, achiel kachiel, team mar Homa Bay, moso team mar Gor Mahia, ma osekao kombe, mar piny mangima mar Kenya kaendi. Wabiro kao thuolo machielo, mondo mi jalendo marwa, mondo chak kao gini endi, eyo mokwongo. Kao kwa ketho sa, Ranger, kawane thuolo.
Aya, nikwane mga juang, nyaka lakseche giki wan kode duwako mbagi tuke ma bende osekomole mosewa marfu ambo kode keyo. Duwako marwe kiwye, marwa keini, jaloj no uwoke siaya kode ye milungu ni kaswa. Kana mbario, no kao koda migori ka ye nilungu ni abeth. Namba dek no kao koda Homa Bay ka ye nilungu ni Yesu Ruoth. Korka joma chuo mane ni piem mar kiew yie namba achiel no wuok Siaya yie milungu ni Kaswa namba ariyo no wuok Homa Bay ka yie niluongo ni Gesa Gesa ka namba adek no wuok Migori ka yie niluongo ni Abeth korka tugo mar Leslin duoko ne chalo kamaeri jotugo ariyo go nodhi amodhi kane en Migosi Upere Opila kachel koda Migosi Oreje Kituka mano duoko mar tugo mano mar wrestling kata amen gidholuo mano duoko mar tugo mar amen no gidhi amodhi
Kulingana na sheria za FIFA, watangazaji wote watasalia kutulia hadi kipenga cha halftime kupigwa. Mpira umedunda.
Aya nyikore moga juang tugo secha kore aya tugo secha kore kindi timno mano mare luo combined kore timno mano mare kogalo luo united emorwa ko leuni mabet kwa kwargo eko kaljo morwa ko leuni mara chile en tim mano mare gor kogalo manyocho bedo joloch elik maduong mapacho kar kairi aneno kotumo maber mokalo obiro kache chande te tim no mano mare gor maia okweto tim ko tin mara chich okero maber ne jatugo chande chugo tim mara madek okbino no wundo no gota kogoyo okero to kweto chako tumo maber obiro dier pap okero ko tin mara chich or kumanyoro jatugo namba biro kuche chande obiro maber mokalo kidaj maber jogor biro maber tamara kache tim no mano mare luo luo combined ochako biro chekere tongado tokao tokelo totumo chien toya pakwe chande tokibiru kaja jo combine obiru kaja kero bado kalo otapere kaja chande obiru chikaja ita tandro koneno je tugo mro tugure kaja barach mano malu combine
bange ya kibita je na yoro mudo bange ya kingi ya kowaro
aya je kwere mga juang nadhula mamit neno oyuorie koda ogai mano mar Azimio la Umoja One Kenya moluor engineer Raila Amolo Odinga kaachiel koda mama Aida Odinga kuom jodito mamoko mathoth miwuoro lakteche giki e dala mar Homa Bay. Aya, oneno kaje kateko tumoko. Eno piramidi no kaje gol mar matimno mana mar combine mar enu combine. Obiro kaje jagor, oka maber mokalo, oduge diere pap, okelo chike jeje tukuna mapende kenge. Obiro kaje jano tuo maber mokalo, obiro kaje timno mar Gor Mahia, genano re maber mokalo. Obiro kaje chande, okele diere pap, okalo gari nje tukuna babich, owuondo no ngare toko ngado, obiro kode tuo kotele marachich, ogano, jagor, biro kaje nye nchakuri katekto di oko. O tuma oko kaje chande eno piramitera gula bat bat lungu ne kona aya ene mano o piramigule tera gula bat bat lungu ne kona mo mokuango majogoro yudo aya warit mundu wanene nito be odhi kira duko ba milimili kusonade ogoma ben mukano chikudu okodwie jetugo cha ko yudo olawe kaje ngwech ngwech ochako mundu tamre kaje jetugo cha do pressure korelelo di oko eno piramidiro kadi dugol matimno manomare luo combined tingo mabei Kisumu sia kod Migori giyiro tim jotugo mabeyo biro kaje to kila rio kaje mabeyo mokalo tabra kaje chande to kaje chande yakor atara kaje go Kugalo, yun ang gol makuwang ganyan koro mga juwang.
Yes.
Ano ka? Gimiyo niya tugo mulo jam buwati ipak. Ikon mera. Nisyog ni wan niyo cha wakao. Okombe, maduong malig malpin Kenya. Yes. Mano kugalo.
Team madung mar Gor Mahia kugalo.
Yes. Yudo gol mokuongo.
Wasano ko yudo gol mokuongo.
Mokuongo. Kamano. Nyiso ni koro jo combine gi. Mar joluo gi.
Ilungo ni joluo.
Nyaka gilos diere pap kod chien.
Yeah.
Gilos diere pap gi chien. Aya. Pira dhe mnjima kaja mabedmo kao kao uruwa jatuwa mana matima na marikombayi na majibu jatuwa na babirenge. Ngare mkwa kwa 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 jatima ima yom. Kwa kwa jatuwa na babiru na matima na marimari kogalo. Jiko galo. Kogalo mbiru kwa jatuwa na mariyo. Ubiru kwa jatuwa na predikinge. Tuwa mabedmo kalo. Ubiru kwa jatuwa na uro toko uwondo. Poro kwa mpira. Udugu kuchendo kwa kwa jatuwa na mapredik. Tuwa mchendo kina narema ber. Kogalo. Kogalo. Biru kwa jatuwa na maburenge. Manani aonge goba okemo tingo nyingi tuwa kinyi kwa mga juwa. Aya.
Iya nalo katima marikoro maya. Ene kijo era mangeny kabisa. Samo weni ndi joluo ohero team mar Gor Mahia ndi.
Aneno ka jogalo jokogalo joera magi gi chini news pap.
Bas. Ano ka eno sayura chiel kuom enono. To bende kingi kaka mpira dhi mbele ni nyisi ni luo combine.
Yes.
Bende kodhi mara kabisa. Chwano kaja kokai kucho kede kuliko luo combine. Combine. Luo. Luo luo luo. Miya kucha mi kucho. Ngamanade. Akawi kucho. To Gor Mahia ano kadhi maber kabisa.
Aneno ka jagol ba team na mara mar kogalo. Jatugo pero kuchikenge o taku chika jamba berko kalo wije tuku namba namba rio biro kaja jana jana tuku marti marmar Gor Mahia kau jana tuku namba predikenge o biro mama tutu mama kene donjo kido jana jamba berko kalo o biro diere pap o kau kaja tuku namba bi o kelo o donjo o sayo o kido donjo togalo togalo o riu kaja jamba berko o tamore o kuruwe chaku duwa kaja ni diere pap o kau kaja jana tim ni marmare combine jana combine biro diere pap kelo kaja kaja jana combine o wun Ndoga tupo kuongo bari jogor Obiru kaje jia combine Osetingo tamba Otamba ni malo Wacho ni okwalo pap
Jathungo thuthurio Wacho ni okwalo pap
Ogo pacho kapuko podhe ki jodongo Ogo pacho kapuko podhe ki jodongo Kamano Pira jabiru kaje chande mabari mokalo Koko kaje jande jagor Obiru kaje kogalo Tumu chen kuyo chonde Biru kaje chande Togo maber Edir pap Jatungu na babirio Mari kogalo Gine nore kaje maber mokalo kogalo Dojo kaje chande ngwek wek wek Togo biru Kogalo Biru kaje chande gula riwa Dojo mabor kaje kamano Pira nolo kore lelo dioko Ingeyo ni wan kakur wilo matot matambra ginono
Kamano
Wan koda jatendi kwit manok Eudubura mamalo
Ya
Jeduongo pia wandai
Pia wandai ntie yuka
Eni bieru waka Iwinjo
Ya
Tupende kiku iwil
Ya
Wan kachelo koda Sir Charles
Ongondo
Were
Sasante
Tokode Jabura Jaudubura mandewa
Omabe
Martin Peters
Wano katima kumbain United Luyo United Bende dhiko ni mabere kabisa, ukede niri kucho. Ongeona menga kucho.
Aya, oto jokezi jagor kata kamano. Jagor cha wuk pepyo mondo resmi pira cha dioko. Bende wan koda governor mamarwa mo oero pinye maru Omabey.
Omabey.
Sani oduko kech pinye ata malomoro. Pelo chie kokoka, odumo chie kokoka, kecho dok pin.
Yani jaka.
Upogore ki jok mokonji chane walo gini chele mokoko.
Yani pin bende winje kotho, bende winje kopo nondo nani nigi mokona timore maber kabisa.
Jomoko jene kelo ganda gini chele moko karkairi. Negi walo gini chele konyucho die uji. Aya, kelo maber kaje ne jatimo mar mar combined. Combined, oduko chike jene jatugo chande mano matimo mar mar combined. Obiro kotine mara chicho kelo gimoro. Obiro kelo chande omuro chike no kweyo kata kamano nero ka jatek machilo tingo tamba.
Anano ka jathungo thothorio wacho ni chalo gima.
Chandruk moro neno.
Chandruk moro neno kacha.
Yes.
To pero secha ki kacha.
Secha ke mapio pio kacha ka kwaje jagor.
Oduko
chike kuyo ni jagol to chalo mangama ni yue ikor mera kikibudha inya ibe watemi kode.
Yeah.
Kamano. Aneno kubiru kwa chande jagor. Jagor iwa chalo gima iwa gini mado. Gisudi ye gikoni. Kata kama nukwa kwa jaja combine. Combine nujima kwa jaja combine. Kata kama nja gol wuku pio pio marreso mpira cha. Aneno kurese towe kutini mada chich. Umani wani jatugu na bario. Utawari kwa jaja timi mada mada combine.
Hey, umani mayo kabisa.
Combine. Luo. Nukwa kwa jagor. Kogalo.
Luo
yunate. Totamore. Niente con i catte tago e occo tuai core. Lui United. Yes.
Yeah.
Aja le wadwa chakibira ne kendo.
E yang mele mele malangisi ni samodhi ya niendi. Team mar Gor Mahia, team manchoka okombe, mar Kenya Premier League. Moroko nanga mara charno endi. Kaso team ilungo ni Luo Moriu kata Mogwelo Gwel. To choki kibiru kibara chiel. Moroko nanga mara charno endi. Nyaka samo uwe niendi. Seloe gula chiel. Hey, Gor Mahia. Gormaya, andayo kaje tungo tundo riyo wachini kimoro timore kaje chaendi. Giwuok mangeny kedo gidhi e dala mar ng'ato. Ka ok ong'isgi ni mondo gidonji kanyo e sama kende. Pira ne mit mara tari. Pira ne mit siwaya. Pira ne mit. Ha? Pira ne mit rame. Lando ko kede malo kucho. Kede malo kucho luok kumbayen. Anano ka luo kacha mori ukacha. Anano ka dogra ka yukucho. Orese kabisa.
Kamano.
Anano ka mori ukede kucho. Gor Mahia ni.
Gor Mahia bacho ni ok giyot. Yes.
Anano kocha ukawe kede kucho. Luo kumbaye ni bende entimo. Entimo roga hinya. En timu roga inya okete kacha anano ka Gor Mahia okawe timu dunga inya dala mar Kenya kaendi
kata kama no chandruok moro neno kacha
chalo gima jathungo thothorio wacho ni gimoro timore joma neno wa e mbui mopogore opogore wawali mana mana paro ni gini en piny luo kendo wang'eyo ni welo mantiere wacho dhok mopogore opogore Kiswahili Kisungu kaachiel gi dhok mang'eny nikech gini en international aina ne piny mangima nyaka sibiro joka mang'eny ni nyaka timbe man Brazil jo Brazil neno gini ni live kaendi jowa mantiere e piny mar England bende nene kaendi to dhou en dhou ok inyal wito koko mano ami thuolo mathino mondo idhigo mbele matin
erokamano jalendo wadwa erokamano ahinya aneno ko piramid mokalo ikor mgo jogo kelo kotine mara cham kelo kaja chani mabed mokalo kaja ubiru kaja jagor kogalo jatukuna mabitinge omo nuguoto kogoyo openye rito ingi kanye ubiru kaja tumo mabed mokalo kendo juka kaja chani jagor bila jatukuna mbario ugula rio kitine mara cham tabra kaja team no mara combine ja combine bila diere pap ja combine e chuni pap ja combine bila kaja chande ogore pinch pangla kuja te kwa chani chandu kumuru neno tukune mara ja team no mara combine
omena mon mor ahinya kendo kingiyo kata ka mine wagi indi mora hinya ka indi ngiso ni gimor kaluwore gi teko mantiere
wakwayo jogi jok ma osoage bathe ko
kikidonje ipap pira gore kucho ano ka Gor Mahia kucho kogalo kede kucho ginanga marachar kabisa nanga no rachar kachieu chieu ngeni ene gima rachar ahinya nikech en chak iwacho nanga marachar kabisa ratar kachieu anano ka kede kucho
yes
pira dhi chien kucho pira gore mayom ahinya wurura
aneno ka piro pangro bera ija
yo tugo machien mar kogalo ni mana kendgi
gi wuoyo mana mos ni Miami aneno ka timu mar bende luo kaendi ingene pira en gimoa e luo kaendi
yes
kama no chakore mpira mar luo momiyo tibete pijete unge mpira mego niendi
aya okago jatimno mar gor kogalo jachido jatugo machin matimno mar kogalo biro kaje jatugo namba 3 ng'e okwe adula to tinde ko tinde mar acham okelo kaje maber mokalo ochego kao kaje jatugo matimno mar kogalo e chunyi pa kwe chande to kinene maber mokalo kaje jatugo namba 2 ngano mokuongo obiro kero tuo machin kocha obiro jatugo namba 5 obiro kaje jatugo ko bija tuo machin jalo pedo lo korele lo dio ko
chal gima kogalo gi neno re maber kabisa kech ging'iore
yes
gibola bola kocha gi kocha Ingeni waparo team mane gichungo gocho kodi gichieng mane go mpira mogik.
Yes.
Team moro nokungo logi 1-0. Inyalo paro team mane gocho go mogik.
Ilungu ni City.
City ologi 1-0 kanyo. City Stars. Kaso gilogi kanyo gonde ang'wen.
Kumachiel. Yes.
Omiyo gin go kombe sani endi kombe madung' ahinya. Mabendo chunge mbele kaendi king'iyo. Ene mbele baba kacha king'iyo kombe no. Eno kombe malich ahinya mapiny ngima. En gi pesa modhuro ahinya.
Amar mokalo ne keche ingeni gigi ne gin gik mane piny gomba gomba to ng'amo kelo gi miluongo ni devolution ne piny Kenya en muluor
Marwa Raila Amolo
mar Azimio la Umoja
en gweche mang'eny minyalo luonge go kabisa
yes
yeah
omiyo osekelo gik mabeyo 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 mokalo
yeah.
omiyo jadungo keogo dea kama intie
yeah.
nesaya mediriti ubongo nyakalaga umede kudho ni mbuchi ngima
umede
reso
pili Kenya
utamani malo nyicha kwalo pap okwalo papa inyo
awinyo ni ntie pap kaindi nitie kithi mangani ntie wacho
ni kwalo pap
kwalo pap
kamano
ayye gubur ndiwa
kamano aya upilu kajaja tukuna mabiru matimu marimari kogalo bilidi pili pap eni kende onoja kajaja ni
Binano gimotimore kanyo noendi.
Omera. We.
En kwecho.
Bende wan koda governors mamoko.
Governors mamoko.
Ma bende ni kodwa nyasi nieri. Wan koda governor ma Mombasa.
Mombasa.
Abdul Somad Nasir.
Nasir
ma Mombasa.
Mombasa.
Kachel kodja lupine.
Ametoka mbali kabisa. Akucha. Dala maroma beika endi.
Kamano.
Ita obo winyo dholuo.
Kato wanko na governor ma Migori Laktar Ochilombogo
Ayako
Bende wanko na governor ma Siaya Senior Council James
Asante sana
Aya Bili maber mokalo Jatim ni manumare combine O kako jato ngado chinko chareto chako bilo kendo O kone nomera Wanbe wanmana Egi Lang moromo Bili kaje maber mokalo Jatim ni manumare combine Ja combine
Luo combine
Bili kaje maber mokalo Mokwewe pira cha O mono goyo Poko goyo Tumeke chande Edir pap Kao mayom kaje ja kogalo Aya Ja kogalo Kogalo gor Kogalo Gor maia Kogalo Bili kaje chande Tongade mokwango Maji jetugu namba 2 kao mayom jetugu namba 2 tonje dir pap ogoro ne jetugu namba jetugu namba pero ga ringe duko jetugu ka kachaka mamba ben mokalo jetugu namba boro tuodu tremu dir pap gineno rema ben mokalo jetugu namba 30 jetugu namba 45 kao maben mokalo jagor kogalo ngado ngat mokwango biro kotede mara chamu wondo biro kedo tuomu chien okoko jetugu maber biro kaje jagor kogalo jagor Kogalo, biro kaje chande, okao kwa chande. Aya. Biro kaje maber mokalo. Aya. Jalendo wadwa parni jatend migao mochung ne weche mag tuke kaunti ma Mabey ni Kaisara Malit bende ni kodwa nyasini eri.
Obedo mos kabisa omedo parone kata bang maendi samang jogi dhi yueyo wan gi kaendi gin diedo pi biro biro kaendi sama hang wangi go namba achiel kaachiel gi namba ariyo weche mag diedo pi man ne kitwa mane watimo ni nyalo dido gulu gi wii kidhi yao mo pi
kamano
mano dhi biro kaendi sama mpira dhi rume tielo mokuongo.
Eric Joachim Manu would admin Mandewa Beneni and Yasiniri. Aya, Pirukecha Koma Ben Moboja Gulma Tim no Manamar Gormaya, Pumukecha Ben Mokalo. Aya, Pirukecha Ben Mokalo, Pumukechande, Tokao Kajan, Dube, Pirukecha Kuna Babirio, Keno Jokana Ben Kogalo, Biro, Biro, Udino, Kalo, Ubiro, Uriung Gangato, Nikurum Gajuang.
Ingeni jatugo machien mare Luo Combine kata Luo United ongiye go coach mamalo en bedo tambore ni onge kalo kaendi kedo tame nyaka samo weni mpira en achiel kuom nono kati mar Gor Mahia oseyudo etielo mar dakika mokuongo kuongo goendi ka oseyudo gol mokuongo kati mar Homa Bay not Homa Bay Luo Combine oseyudo poko yudo gimoro mpira ni malo kocha mpira di kucho mpira di mangeny kucho mpira ni malo kucho nge kucho Luo Combine Combine hey hey ogogi ni mwaparo mara kinde moko mane na team mar Nigeria Sunday Ulise nego e kamanyo mpira mane tiki di Kenya kane wan gi wuoyi malich ahinya Odhiambo ne mpira no bedo matek ahinya Sunday Ulise mondo go mpira molo aneno ka Gor Mahia ochome kacha okele malo wan be wagole kacha wacho ni tim moriwore Migori Homa Bay Siaya kaachiel gi Kisumu bende ok oyie ni onge tugo kaendi mpira ne diere kacha Gor Mahia aneno ka tim marwa Gor Mahia kogalo Gor Mahia mpira odhi mang'eny kendo wuok oko waparo gavana marwa mwahero ahinya Gladys Wanga ma wacho weche madongo waparo tich maber ma isetimo kendo miyo Homa Bay bedo Homa Bay pire chako kacha DJ eno kati maber wenya Gor Mahia kogalo kawe kanyo endi namba bich mar Gor Mahia chunge mayom endo wuok awuoka kamane imogo waneno ongeza sauti kidogo. Pero di mangeni kidogo koko.
Aya. Aya. Aja te kwacho nade chandruok muno neno kacha chande. Eno chia pira michio ni kwa mga juan kadhi dhu gol matimino mano mar combine. Odhi dhu gol matimino mano mar combine. Eja te ka Dixon Ogada. Mawuk Rachuonyo South wacho ni eno pira michio kadhi the goal ma team no manomare Luo Combined aya obiro kuma be jagolo kao opono kangama pono olemo mocheke yath aya Luka jama ben mokalo
kata ngama pono rech mumok egogo
egogo kamano obiro
kaya
chande jatuko na manama team no manamare combined aneno kache ko pleno owo ko kaino pyramid ro nyikoro mugajwang Aya. Eno piramidi no kaja jikwara mga juang entielo makuongo team argo on maye mapudotelo. Gigola chiel. Team manomare combined. Poni pin. Kapode. Giongi gimora mara elwetigi. Kada kamano. Team ni manomare kogalo. Pudotelo jikwara mga juang. Upiro kaja babeberi mokalo. Owire kaja kandiga. Upiro kaja babeberi maroja kogalo. Jatukuna babichinge. Milongo ni. Aya en gol kek ni koromo gajwang aninu kaja gol ma timno mano mar luo combined milongo ni kijana onduru onduru silvans Obiru kaja kotiende marachich okelo gi moro mabere dier pap ochikure kaja no gogo bito kogoyo kuyo kaja ja combine biru kaja mukwango ngado ngat marariyo biru kaja no ka maber jo combine combine luo combined duko tugo duko chika kaja ne jatugo chande milungu ni onyona brighton brighton kelo kaja ne jatugo ba parka chika kaja milungu ni kijana son adul adul kelo kaja chande mutamara pirano dioko Aya, eno piramide ni kuru mga juwa ngadiru kacha pio pio. Manyu kuru uja tukumu namba beach kaya chande kawa kaji mabenu mokalo. Gibiru kaya chande, eno piramidiro, kazi dhu gol matimino manamari combine. Eno kaja tuko kacha bada goru maia. Eo, hii kuru madiri. Aya. Ano kodi kwa mbele mokalo kwa kujaje tugu namba boro bido kwa chache chana mbele mokalo je timu mno mara kogalo bido kwa chache chana je tugu timu mara combine tu mochin kwa chache chana romanyo roje tugu machelo chana kwa kujaje kwa mbele mokalo tabro kwa chache jete kwa chana ngo chandruk moro neno kacha aya wacha ni mwapisha hapa mwenzangu aweze kusukuma gurudumu hili
ero kamano wadwarang'er kum ketai amugie seche gi kima indian kakadeo kendo gie seche gi waneno kaino pira mara choma kochom kachako chomo timno endo mar kogalo na aneno kaja kudhutho thorio ni kacha chande kendo tudore kacha kod jokony mage kacha opiro keti dire kacha chande timno endo mar kogalo arita mare nenore ni odwa timo ma okelo thagro kacha chande jagol ni kacha chande kendo wacho ni be ng'iuru jogo maber kanyo endo gin kacha ji adek team ni endi mar Luo United oyuo kan kacha ri adek mpira ni kacha chande jokogalo bendo bedo kacha kendo ging'iyo ni to pira nire kaka gidwa goye gimanyo gol kaendi mondo gibed ni ginyalo beguo kamodhi tielo ni endi mokwongo cho gibedo kacha kendo jakudho thothorio wacho ni go dhi mbele kanyo endo oyuayo kacha lakini gigo gitamore kacha timno mar Gor arita kwe ni kacha maber kabisa tim mar Luo oketo kacha chande ogore piny kacha matin en giteko kendo goyo kucho ka lakini opira chande wuok oko no pira nendo mara choma kagikao kanyo timno endo mar Gor Kogalo joera maradhu magadhula yoro kaendi kendo gin kaendi maloyo milion achiel goalkeeper endo kanyo endo timno mar Gor iluongo no tieno Caleb ochako kacha maber kabisa kecho wino endo marabora ochenjo kacha mayom kabisa rifario tamore kacha jakudho thothorio wacho ni goyo marach kabisa nikecho kentugo nendo marrio atol kacha tago uguo teno pira nendo maradhula kende en marachoma kakorite kete opira no team nendo marpiny Luo combined kamu tugo marach kacha bngie nje tugo mchiemu maber kabisa odhio tuo mekacha namba de kacha oka opira ni ganga Dennis ongio no ketukanye oloko kochane namba rio captain Martin nindi Marco Gallo ochiwo kachane namba beach otingo wie malo namba beach kwa kumtie tiende Marco kachama oketo kacha Moska sani kuru gituga tuga namba pradeko weketo pira dire kacha ongio no minga namba boro keto kocha kona kocha namba abirio abirio la 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 ogo ko kacho pira uo koko en kona en opira no maratung en egimanyo gol no endo marariyo team ni endi mar Gor Mahia Kogalo kagitemo ni mondo gilo team mar piny Luo combined team no endo moriore mar Luo combined gitemo kacha chande mondo giyud gol marariyo lakio to gitamore ero gitketo kacha lakini en kona machielo achiel bang moro giyudo kona kacha team ni endi mar Gor Kogalo Egitemo mondo giyudo gol mar ariyo kacha. Wabire ya machiel kachiel kawuono. En tarik noendo mar achiel due ni endi maronyoso. Kaka nowachi. Ni oigla geto kabange. Kaka jopiny luo nowacho. Jodongo nowacho no oigla geto kabange. Nyiso ni jotim ni endi mar Gor Mahia Kogalo. Gitemo mondo giyud gol mar ariyo kacha. Jakony mar rifari wacho ni weane mondi matin nikech nitiere weche moka achiel ariyo adek kopenjo gi kacha chande. Nitang'o matimore owacho ni weche beyo kabisa koro gano opira kabiro. Gitiende kor kacha mochikore kacha maber kabisa. Gigolo chilo mane dho gol kacha namba boro. Oketo ne nyawadgi kacha rito tielo ma kor kachich. Gikikore kacha. Iluongo dogo Onduru Silvansa. Onduru Silvans en jarit gol e tim ni ndi mar Luo Komba piny Luo Komba inde. Ochako kocha e tielo mar kor kacham. Oduoko ne Silvans. Silvans oweko goyo kocha chande kong'iyo ng'a. Gikelo tugo kacha. Arita tamore kacha rifari otamore nikech omake. Gichako mapiyo kacha. Namba maduong' kabisa e pak namba 30 e tim ni mar Gor Mahia. Otugo marach kacha. Abiro nyisi ni en ng'a kijana miluongo ni Ochieng John. Namba 30 e tim ni mar Gor Mahia Kogalo. Wacho ni takuaje. Wan joloch mar league mar Kenya. Ere kaka dang uyud gol kuomwa. Miyo tamore kacha chande. Iluonge kanyo endo. Ni Ochieng John. Jatugo namba 30 mar tim ni endi mar Gor Mahia Kogalo. Namba bich ni kacha chande. King'iye ong'iyo ni tere kamodwa tere opira ni endi e tim ni mar piny Luo. Ochikore kacha tari lakiyana kata. Odak tamore kacha chande. Rifari wacho ni wadhi ura nena. Manyane mapiyo piyo. Mana kaka rang'edne wacho ni chandruok nyalo nene sasaya. Ochenjo kacha maber kabisa. Otamore kendo kacha tim nendo mar piny Luo combined. Ochiwo gi tielo kor kachil lakini Kogalo wanachokuwa. Kogalo ka opira kacha maber kabisa e dier pap. Oting'o wi ong'ilo malo kocha. Okweyo maber kabisa namba birio. Namba birio ja combined. Piny Luo combined. Owacho ni chuochuote. Okiwo kacha lakini ogone marach kabisa. Rifari wacho ni opira ber wadhi mbele. Rifari chuo kwedho kacha. Owacho ni wadhi adhiya. Gidonjo koro tim mar Kogalo. Otamore. Piny Luo United tamore kacha giwacho ni obiro bedo nade ulowa gol mar ariyo kaendi e mbele anyuola maduong' mar Luo kaendi. En odiochieng' malich ahinya due ni endi maronyoso tarik achiel. Namba bich ka opira kacha mayom kabisa omiyo namba 12 ka kuom Ochieng John. Oketo kacha ne namba 8 oting'o wiye malo obuogo. Oketo kacha ne namba 7 ima Kogalo dieri the mighty Kogalo. 11 gi tiende no mara chaba achiche. 8 abirio. Sani koren mana tugo. Gidonjo kacha to gitamore tim ni endi mar piny Luo combined. Gitamore kabisa. Gitamore. Giwacho ni okwanyalie. Jogor kawe kendo. Rifari chuo kwer wacho ni wadhi adhiya mbele. Namba 5 ogoyo kacha. Opira wuok oko. En odiochieng' malich mar Luo ko kitgi gi timbegi. Jodito jodongo yuoro kaendi mondo miyo ne adudhula matimore dala mar Homa Bay ka Siaya, Homa Bay, Kisumu, Migori. Pinje go duto te. Timbe go duto te. Tielo mokwongo rumo gi eseche gi eki. Tielo mokwongo rumo gi eseche gi eki ka tim nendo mar Gor Kogalo. Wuok ka gitelo ka ofuku mar sati. Gol achiel kuom nono. Nyawadwa biro kaendi mondo amiye thuolo mondo ginyiswa ni tang'o matimore gi eseche gi. Ranger.
Nyikoro mgajwang. Tielo mokwongo osekochot kama timbe ariyo gi dhi e yueyo. Ka tim mar Gor Mahia ma protelo kod gol achiel nyaka gi lakseche gi eki. Ok wang'eyo ni to tielo mar ariyo biro bedo nade. Kata ka Gor nyalo medo moro kata ka kojo kombain nyalo loyo gol ma gibet maromre. Ka ok kamano to tielo mokwongo osekochot nyikoro mgajwang.
Kipindi cha kwanza kinakatika, kipenga kinalia. Gor Mahia kifua mbele bao moja. Timu ambayo inajumuisha wachezaji wote kutoka kanda ya jamii ya Waluo sufuri. Na sasa tunaelekea kwa awamu nyingine. Tuko na michezo ambayo ilikuwa inafanywa
wanikitugo machielo monego tim sani
na jamii yetu kama Waluo
wanikaka jo oganda majo luo itime sani eni wachi maridido pi matimore kinduo kaka ne wadida gulu kwa omu pi.
Sasa ninaomba nyinyi vijana ambaye mumesongea karibu murudi tu nyuma pale mulikuwa
jo majo machuo mantika demo choreka chacha endi.
Sasa tunataka kufanya mashindano ya kubeba maji kichwani
almaarufu
kwa lugha ya Kiluo DDP.
DDP ewich
manokoro do luo maleo
DDP ewich ndiari ario eka county magwa mago luo waka kenana no kagise ikore kabisa ka onge ketho sani ke tuolotin wakwejo wamane DDP mano se ika ndi tafadhali e county ka county keloji ari ario.
Kisumu Kakamega stage Ondele Big Bass.
Surely, Popo, Professor Sile, basic guitar. Kartumo. Adafison.
Yes, Kenyans love peace. Whenever they suffer, whenever they die, whenever they are robbed, whenever they are denied opportunities, whenever they are denied developments, whenever they are denied rights, all they do is reconciliation. Time is up to wake up and sow fruits for our grandchildren. Get civilized, get focused, think mature, forget handouts, forget tribalism, stop fighting each other, and vote out selfishness. We are tired of 10 people building the road for 10 years, where 1,000 people would finish with 1 month. Slow development, less opportunities. Watuote sasa tena.
Simama tosha.
Simama na Limpopo yoyo.
Simama tosha.
Nairobi city yote.
Simama tosha.
Watuote Kisumu city.
Simama tosha.
party, Kelo Kenya. Democracy, Kelo Kenya. Maendeleo, Kelo Kenya. Architect of second liberation. Oh.
Prof, watch.
Jaodita Odinga, Mama Rosemary Gakinyi, Dr. Winnie Gathiambo, Odinga Fidel Gay Jr. Jaodita Odinga, Mama Rosemary Gakinyi, Dr. Winnie Gathiambo, Odinga Fidel Gay Jr. Tujivunie wa Kenya, mwanzo mpya wa maisha ye. Tujiokoe kwa shida tunazopata nchini Kenya. Tujivunie wa Kenya, mwanzo mpya wa maisha ye. Tujiokoe kwa shida tunazopata nchini Kenya. Dabadi Orengo, Kondobu na Molo Odinga ye. Mama Balala ote na jua William Ruto ye. Dabati Orengo Kondoburu na Molo Odinga ye. Mama Balala ote na jua William Ruto ye. Anyang Nyong'o daima chonyaga Charity Kilu. Korsungu Haniri wote ni vigogo Afrika ye. Nyong'o daima chonyaga Charity Kilu. Korsungu Haniri wote ni vigogo Afrika ye. John Lelo Akumu na Nyerere Paul Kagame. Seveni Mandela wote ni vigogo Afrika ye. John Lelo Akumu na Nyerere Paul Kagame. Seveni Mandela wote ni vigogo Afrika ye.
Titus Woki Baba mama kuja tucheze sasa na wana wa Limpopo. Wana wa Limpopo. Aya, aya, aya. Oya Musa Juma ye. Director Limpopo. Sande ya Sweda wo Adimasho.
Chogo Nyabondo na le grand ode fibi ndani barikiwa studio.
Amasinya gifile chakondo manaka
kamera molo tenga
wapi mili odhiambo mabona mpimbita.
Amasinya gifile chakondo manaka
kamera molo tenga. Kamera molo chumalie
Nadi swanga nyawangaya umabei
Nadunda nyagevanja nyono ngolo na
kamera molo chumalie. Railo milo buru jasa popondo na weri nadi hudithurwani.
Honorable Eric Omolo wapi ajombuta.
Railo kegone jasa popondo na weri nadi hudithurwani. Railo mina kinyi jasa kubondo na wei na debudu turwani.
Nyatien, kari ini orang gajimi, kudu genya.
Ila jamu donda kasunge wa ya nyatien.
bondo
nitelo luo badika podikida rakita kenya woine nigikumote me kenya tokalo pimo kipinga molo tuira
evj baba jalango
nigikumote me kenya tokalo kwano kipingo baba tuidi
utu na watu langata
nigikumote me kenya tokalo pimo kipinga molo toimnga maendele ikelewe penye mangima yo kenya dweri tetete
Silas Chepkeres Jakakimba Wakili
Handshake bikelewe penye mangima yo kenya dweri tetete Todine veni yonge jasa kubondo dekoro kenya ken kenya
Evans Kidero Woda Sumbi
Todine veni yonge jasa kubondo do usu kenya kogandate Raila loso kenya mubedo kenya pungazi kwa kujateloni
Wapi Ali Hassan Joho
Agwambo loso kenya mubedo kenya pungazi kwa kujateloni Agwambo chungu malo itaoganda jo kenya dweri tetete
Onarebo Anyang Nyong'o Kisumu County
Raila chungu mali kwezo gorengo jo kenya dweri tetete Ni 2022 tuwago kwa watera molo ipelo
Onarebo Sam Osamba Nyakach
Ilo kegune ajasa kwa bondo jo kenya dweri Umiyo kitalo baba wateri dalithido mwogo thuru
SK Masharia Royal Media Services
Namo pinga molo wadwa kodalo kukurnia urgi
Railo milo buru jasa kwa bondo na wiri nade udithurani Railo kegone Kwa bondo na wiri na dehudi thurwani Raila mina kinyi jasa kwa bondo na wiri na dehudi thurwani
Omiyo joki nyaduto bekorora mogitera molo etelo
Inawise kana na baba
Nijo mumba sopwa nipochu ngendara gitera molo etelo
Inawezekana na baba
Nijona kurudu yote.
Inawezekana na baba.
Taila chungu malo ibedo ganda joke nyadweri. Tetete.
Inawezekana na baba.
Agwina chobo nyatibanda. The diva. The queen. Modern Ohangla Runga Twende
Railo milo buru jasa kobondo na weri na de wudu turwani Railo kebone jasa kobondo na weri na de wudu turwani Railo milakini jasa kobondo na weri na de wudu turwani. Inawezekana na baba tinga
Akwino chogo nyabondo na le grand ode fibi ndani ya barikiwa studio.
Kane zawadi. Zawadi ya kwanza
kawera mono
tinga
wapemili odhiembo
niombe tuketi kwa jukua tafadhali.
Amasinya kifile chakundumana
kawera mono tinga
kwanza. Boat race, ladies.
Kuang mari yedi, yomanyiri te motime.
County number 3, Homa Bay, yeso ruoth.
Number dek, nene yetu ruoth, ene mokao kanyo, bie bie pie peyo. County Homa Bay.
County number iyo, Migori.
Maluwe, manambari iyo, ene Migori.
County number chiel, Siaya, Kaswa.
Kaswa, mokao number, ene Siaya County.
Koro wale ambao tumeita waje hapa jukwani.
Biabia kolungi pia pia tafadhali wewe kete saa.
Watapewa zawadi na gavana wa Migori mheshimiwa Ochilo Mbogwa yako.
Idi migi miska kaluoregi teko manmalo gavana marwa wa Migori dhimi yogi michi gavana marwa Ochila yako. Anaendo ka gavana say correct sa.
Ninaomba ladies team boat race ya Homa Bay jukua ni yenyu.
Domanyiri katanyako mano yombo nyiri mano yombo PM kwango ye une mukwango donjo.
Aya, wakati Homa Bay inaonekana wamechelewa.
Jo Homa Bay chalgi modeko matin.
Men.
Jo machuo.
Namba dek, Migori.
Migori namba deko, biyabia malokangu wechi wechi.
Homa Bay nambari mbili.
Homa Bay nambari yoreti.
Siaya nambari moja.
Siaya emoka wekae namba chiel. Chap chap, wareti.
Captain, men's team, Migori. Migori, kindly, Homa Bay, Siaya, men boat race. Men boat race, captains, we are waiting for you. Wakati boat race inangojea, wrestling, kuwa tayari, Migori, men boat race, Migori, number 3. Migori, number 3. Please take it to the governor. Okay, men's boat race, Migori number 3. Migori number 3 first. Wapi Migori number 3? Men. Pisha Migori number 3, elekea pale. Araka araka captain. Captain wa Migori number 3. Thank you very much. Migori captain number 3. Migo Homa Bay number 2 boat race. Homa Bay captain. Homa Bay captain. Men boat race. Homa Bay captain. Homa Bay captain. Please, thank you. Siaya number 1. Siaya, Siaya boat race, number one. Thank you very much, captains. Wrestling, Migori, Odere Opila, Homa Bay, Oreje, Kituka, joint number one. Wrestling, Homa Bay, wrestling, wrestling, Homa Bay. Wrestling Homa Bay. Wrestling Homa Bay. Indigo. Wrestling Homa Bay. Yeah, number one. Joint number one. Wrestling Homa Bay and Migori. Wrestling Migori. Wrestling Homa Bay and Migori. Joint number one. It is going to be awarded by Siaya Governor James Agre Orengo. Kindly. And then we go to football and we are done.
We just finished this, then we do.
Yes, kindly. Wrestling was a joint number one, Homa Bay and Migori. Yes, joint number one. Thank you very much. Migori Opere Opila and Homa Bay Oreje Kituka. There was a disqualification, so we don't have number three. Yes. Football to be awarded by Homa Bay County Governor, assisted by Kisumu County Governor's representative. Homa Bay number three. Homa Bay number three. Captain Wahoma Bay Football. Captain Wahoma Bay Football. Captain Homa Bay Football. Siaya number two, Kisumu County number one. Captain Siaya Football. Captain Siaya Football. Captain Homa Bay Football. Captain Kisumu Football. Siaya, please proceed. Siaya is number two. There you go. Wapi Captain wa Kisumu. Oh, Peter Dao is speaking for Kisumu. Please proceed, Peter Dao. Peter Dao is speaking for Kisumu. Thank you. And I haven't seen Captain Homa Bay. Tumemaliza hiyo. We are going now to the main trophy of Jaramogi Cup. This is to be awarded by His Excellency Engineer Dr. Raila Amolo Odinga. Captain Gor Mahia, please. Captain Gor Mahia and the team, quickly, quickly. Captain Gor Mahia. Fungulia Captain wa Gor Mahia, haraka, haraka. Captain Gor Mahia, Captain Gor Mahia, he's coming, he's here. Please give the captain space, Gor Mahia. Kuja Gor Mahia, captain. Peter hapa, Captain Gor Mahia. Wapi Captain Gor? Captain Gor Mahia, thank you. Please proceed. Please proceed and receive your trophy. Captain Gor Mahia, Philemon Otieno. Captain. And there you go. Captain Gor Mahia. All the players wa Gor Mahia. Patron needs you. Kimbia, kimbia haraka wachezaji wa Gor Mahia. Changamka, asante sana.
Chap chap.
Captain, yes, the team, the team, the team. Yeah, captain, captain, captain. And your players, thank you. All the players, Gor Mahia, kindly. Well, Luo United captain, you can come as well with your team quickly.
The team management also is there, TM, technical bench. Thank you. And now, the champions of Jaramogi Cup 2023 edition, which is the culmination of the two-day Piny Luo Festival. The trophy being given to the captain now. And Gor Mahia captain lifting up the trophy. Makofi tafadhali. Asante, may I request sasa sisi sote tutoke kwa uwanja. Kuna shughuli muhimu.
Hello, vijana njioni hapa juu, hawa vijana wasini. Luo United. Jamani kumbaro wajui sherehe mpira.
Baba kini to joma bi to mi na rachier ma wi mono pa ne jogor ka for winning the 20th rachier bi ara mai ni ka der bi ko mar mo ko ya lo ele ma mar winning the 20th ka mai ngeni ka der bi ko
hello.
Ekoro ma kaka joka nergi Gor Mahia wameo Gor Kogalo ma kuom winning the 20th cup ma Kenya ka.
Vijana, ongera. Vijana hoi! Homa Bay hoi! Jothurwa! Era uru kamana hinya! Utimu maber! Jasego! Utimu nyasi maduong! Mamoro jokanyanam! Baba morkodu! Tuikru! Tuikru! Tarika birio! Tari kabirio. Ugeo. Dituro iye. Uye. Adam ro nyisi nyisi na onger. Nijo pinyo ne onene. Unye maber. Pinyo mangima. mondo nge ni jok ya kuonda lo nena di dana di dana di eruru kamana ini.
Ero kamano joma bei asego e asego urwako welo urwako baba akoro wae pap mono dek jako mubiome managi ka wagone manoriti e pap ka ai urae pap ka mono deke ulora lora ka uka uja komgika nyasayo gwedhu kendo ritu ero uru kamano urito welo maber. Urito welo maber ujo mabeyo. Urwako min piny. Urwako min piny. Asante sana. Ero uru kamano. Very good. Opugnya wasungu benika. Tonele wa untie. Wamor. Babo kelo nwagwet. Mamo kelo nwagwet. Koro wadu wanwake. O mabei gangari, o mabei mara. Nyakwar nyakwa babenika. Amilo gesa gesa benika. Mishimboko benika. TJ kajuang benika. Oyugi magwanga tiacha benika. Beatrice ogola benika. Kalumo pondo benika. Bas.
Pole pole. Tafadhali.
Niombe sote tutoke katikati ya uwanja. Tupeane nafasi. All that is well ends well. Yaye joma donje ipap. Joma donje ipap. Security. Simamisha kila mmoja hapo. Wewe toka uwanjani. Ngoja DJ kidogo. Kwanza kila mtu aondoke uwanjani wewe. Wewe security usiingie kwa uwanja na wewe ni security. Toa watu kwa uwanja. Kwa usalama wako, toa kila mmoja kwa uwanja. Kila mmoja. Hata hiyo ng'ombe iondolewe mara moja. Kila mmoja aondoke. Maafisa wa usalama, toa kila mtu hapo. Na nyinyi vijana wote muondoke. Kila mmoja aondoke. Please, kila mmoja. Hii ni kwa usalama wako na usalama wa kila mtu. Tuwapatie wageni nafasi yao ya heshima. Roba, niweke hema zaka. Kila mmoja aondoke uwanjani. Ninaomba kwa heshima sana. Asante.
Samba nyakach elo ke gune
Maduru.
SK Masharia Royal Media Services.
Namopinga molo wadwa koda logyo purnia urgi.
Railo ilo buru jasa kwa bondo na wiri na dehudi turani. Railo kegone jasa kwa bondo na wiri na dehudi turani.
Inawezekana na baba.